Shuka YouTube now. Shuka chini. Shuka chini. Shuka chini. Twende. Shuka chini. 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 Bienvenue à tous. 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 Bienvenue à Kuchezea Mungu kuna gharama, mwambie ujisikia hapi. Twende. Mwambie mwenzako ujisikia hapi. Mwambie mwenzako kuchezea Mungu ujibao.
Yes, he might.